Cook Beats Production.
Inzwai kuchema kwangu, inzwai. Inzwai kuchema kwangu, inzwai. Inzwai mikumbiro, inzwai. Inzwai mikumbiro, inzwai. Mikumbiro yadu, inzwai. Ndinzwe,
oh, mambo Ndinzwe.
Nza kuchema kwangu,
oh, mambo Ndinzwe.
Ishe Ndinzwe,
mambo Ndinzwe.
Nza kuchema kwangu,
mambo Ndinzwe.
Ndinzwe,
oh, mambo Ndinzwe.
Beat Productions.